of New Zealand, Nick Afoa.
Ihowā, Atua, O ngā iwi mātoura, atawhakarongona, me aroha noa, kia hua ko te whai, kia tau tō atawhai, manaakitia.
Make her praises her.